Abheke Phumane, weba milevukwini lapho kunamelwa khona. Masiyamahle. Masiyamahle njengenyamazane. Masabata wena wasabadela inkomo nempondo yethu mayifika empinjeni yadlamana la. Umkhulu Phumane.